Ndikulandireni ku program ina ya nkhani za masewero mteza Times Sport kuchokera kuno ku TTV. Ndipo lero mprogramu iyi tikucheza ndi mulembi wankulu wa timu ya B Forward Wanderers amene ndi Fadwick Matemba amene adalowa malo mwa Victor Maunde potsatira chisankho chimene masapota ndi anthu ena a Wanderers adapanga sabata zingapo zapitazo munzinda wa Blantyre. Dzina la Fadwick Matemba ndilachilendo kwambiri ku masewero a mpira wa miyendo mdziko muno. Adabwera bwanji Fadwick Matemba ni ndani? Timamvetsedwa kuti bambo kake adakhudzidwa kwambiri ndi Wanderers mpaka nakhala mdindo kumeneko mbuyomo. Kodi mkuluyu lero mukucheza kwathu atifotokozera zambiri zotani za iye komanso za timu ya Wanderers. Ndi mteza Times Sport kuchokera kuno ku Times Television TTV koma tili ku Laros Hotel munzinda wa Blantyre. Coach player Peter Forte alulalole akanakane wa Times Group ndi langa dzina. Programu iyi timacheza ndi anthu osiyanasiyana amene akuchitanso kadaulo osiyanasiyana, ndiyeno timakhala tikuwafufuza kuti kodi zikuyenda motani. Nchifukwa chake mteza Times Sport lero yatitengera mu ofisi ya mulembi wamkulu ku timu ya Mighty B Forward Wanderers Fadwick Matemba, general secretary ku timu imeneyi. Fadwick Matemba ni ndani? Ubwera bwanji watungira pati Wanderers nanga masumphenya ake ndi otani kuyendetsa timu iyi? Peter Forte alolalola kanakane bwanji mundilole tikhale limodzi. Ndiye ndikulandireni luje Fadwick ndi chifukwa cha mavuto tili nawo atikumenya ndi wawo mbone wake twakukhala wotere chiyesa aye muli mwana mwala chiyesa chabwino. Koma poyamba ndikuthokozeni kwambiri kuti munalola kudzichepetsa mutalowa mu ofisi sabata yoyamba kuti mukhoza kulaukula ndi ife a TTV maka mprogramu ya mteza Times Sport mtakupemphani. Kodi Fadwick Matemba ndi ndani?
Zikomu kambiri bwana chifani poti ndi nyengo yovutisa komabe tiyenera kuyankhula kuti ayankhazikiwa ndiye mundiloleko kuti mmene tikusatira ma restrictions athu a COVID-19 onseko mask kuti ankhalipo koma ndivalaso
zikomu kambiri.
Now ndikuyamikeni kuti munachiona chinthu cha mtengo wapatali kuti tikumane tiyankhulane tidziwane and have a way forward also kuti ndidziwe kuti kodi Fadwick Matemba monga mukudziwa bwino kuti I'm the current GS wa Wanderers komanso kusolani mdiloti ndi ndani ine ndi ndani iyo mwina ndikambe motere I'm the first born wa Matemba komanso ndine mwana amene ndinganene kuti ndabadwa kuchokera mu Wanderers because at one stage bambo anga was also a team manager wa Wanderers and kukula kwanga inaenda kulia kwa Wanderers. I've seen Wanderers ikuchita bwino, I've seen Wanderers going down. In my experiences ambiri am Wanderers because my team has always been Wanderers football club. Ndiye mukandifunsoti Fadwick Matemba ndi ndani? Ineyo ndine mwana wanu mungonoti amwe project of one.
Alright, kuti mubwere uku zinatengera supporters kusakasaka wanthu adayimitsa komiti yaikulu imene imadyetsa Wanderers kamba kakulephera kugwira ntchito imene iwo amafunira munapezana nawo kuti a supporters amene amatsogolera Mavin Kunika kuti mpaka na kupanga ndikumvise mubwere Wanderers kuti mupezeke mukapanga campaign ya pansi-pansi.
No, 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 there wasn't any campaign. I think anyamata wachachikulu chimene anaona ndi makapabilities ake komanso iwo amadziwa amanditsata and they know my background kuti munthu yuti ndiwa Wanderers and anthu aja we should know what Wanderers even with the current situation. So we will be able to get the one. So you go on a go over there, and I want to do that. My little moon, how many hunger feeling corn of Antauji? Corner they approach me, Kunduza, one if you joined, and you be not be about that. To give them money, how are my elections in there? They approached me, unfortunately, I traveled that time. Kumabe ni mawazo dia, jenti ya ule gaya minari yu agende sebe. Kufika na mene zina diputiramu, yosu mpono dia. I think muta metu nga gire na nchiko ndia.
Chabwe?
Ndifuwa.
Wanderazi pa mene ima tipuka, kumafika kumabe mpaka na pa mene zafika hapa, kusewe na masewe rosefe, inosa veza jibambano, inu yungu mamba kwanji, mutima kukwanu kumu kama kala kuyumba, kumaja sosezi wanu, kumaja za dibanja lanu, ngati Fadwick Matemba. Support one.
Yeah, and it's not just good. They are going to be. When Chibengere and Timo, you know, on our board, Nabita Bonzuzu, we were able to figure my finances out for the Mawa board. Who did Timo when he said the Masu is Samaritan and Marich, they will take Nabita Bonzuzu. Of course, we lost one game, we won one game, which why in every United States of Chiatu, over there. The Masu Mawana Su game, we are Chitiba. I think the motivation is many another day with the white man. So I think it's because there is a big support.
Maro Amofes, mume nchito eku wambiri, imene muli nayo, ndi kubweze le tanso nyumba ya Wanderers ngari kare, kuwone tse tano ya Wanderers ya investedu angari kampani, kumaso commercialization kutoko hoko.
I think back on my steps and gavu, but before I say this, remember Wanderers also my trustees are even meet my trustees at Kudi Tigamirani, mainly Bankania, Kudita register Wanderers as an entity. The Nkanya Gun, you mean to be one and do know the Tigambirane nao gae, jabente, because you always need to get my blessings from my world. So, tiga kanao vansi, tiga haba sentani ni, but agadi nangiresu, munga ife tiga nao. Udi resources mene dikari kubanga mtukuru, zakari mwa ife boka. Kuma zikari zimizoda, gula guwa atuswa kuzwe.
Baliso mkani, yokuza task force. Imene adaisanka ndi nkhalapa mpando wakale osia Simon Squese, imene muli anthu ngati achina Humphreys Mvula, Gift Mkandawire, muli achina Mike Misi, munaliso limbani Makomero ndi ena, kuti Wanderers iyo ilembetsedwe ndithu ngati kampani komanso ipite ku commercialization ndithu Wanderers. Idzigwiridwa idziyendetsedwa ngati kampani. Mukukonza kukumana nawo liti kapena palibe ndondomeko ofuna kukumana ta task force.
Amenewo tikuyenera kuwapasa ulemu wawo kuti uyenda kukumana nawo koma padale napange tsiku koma tsiku lolikhalapo. Once that one is all set, izakusutsaniswa kuti kukumana
nawo. Zikumveka kwambiri kuti kuli ngongole zakafu zochuluka tikamanena ngongole ndi ndrama za nkhaninkhani. Kuli ngongole za mmene ma Wanderers imatha kugona malowena ogona ku season alipiridwe ndi zina zambiri zilimo Wanderers. Kodi komiti yanu ya Kalabasi ndi kuganiza kuti nkhani imene mutha kuthana nayo mota?
Yes, okay, currently but I have also committee ya there's a new finance committee imene idakhale ikuwunikira zangongole zimene nazo. Komanso kutsogoloku, I'm sure even this week we might be having another meeting with the same finance committee. Kuti titeke kulongosola ndondomeko yabwino ya mmene tikuyenesera kuyenera kuyenesera ramu za Wanderers and also njira za nyuwani zimene tili zigwiritse ntchito Boveza drama za mwani hudi Wanderers sakari sumu wakuruwa hili na
inoha. Kwa nini ndio ndomeko zota yule kipezene drama Wanderers?
Ndio ndomeko zilipo vanu singuza niko madindo ndomeko zati. Zinedi kakari na navansi, kakari dinari unje tumatraso kuziwa. Kujita ipili sanchiko njira hizi kiko Boveza drama. So, inuyo anu wakari maso, mwani nigi hilo kutuba na jani. Ndipo nitawe weka wana, kuzavuza. Kumaso inu sumuza kakabula zio.
Kondi, kufadili kimale, mbama kila jani, patawa?
Inedu ni mkwa business. Ine mkwa business, intaizi na mzendeza misi gama.
Kule cha mango?
Mango,
samusa.
Kaya ni nyemba. But let me say this, I'm blessed, I'm quite blessed. Mungu wanende, sabambi kutani mkwa business langa mena wana. Le mungu, nima mwenye wapi kwa kwa umana wanga ufiga na jebi na leo. So mse, whatever I have, mwenye. So, nima yamiga wambi, kudadisa nani basali zenu. So, even today, I'm also able maona, uwani za kutani za so wana. So, mungu wama nchagiza mzabi.
Chabwe, kuwanras, antwama imbekezira kukala ndia antu, ngaji, mwamina pika ni mkomiti, amina linima upangiloose na siyana. E, nama kala ma team player, ena sakala ma team player ama gwira nchilo pa waka ina isolation dine mbine mkufuna kukala GSO dani wanda ama timba
ene wana kwanga chua mbili ila ndi welfare ya ama mada tu wanda kwenye awasa madiga ndi kama kuona chua mbili asiku mene ndaba tsigo nendo mene malodo anga ntai zosi awumakala jisama yu chakule ya watu wanda. So, inuyo maimbegezele kudi moto kwa zedwa ndia ambuwe kusokorogu. Wanda razika ilu sinta kakadwela nyamada. Welfare ya nyamada is sitting at my heart. And nyamada tumawene okandi medical aid ya kukala ndio. Awene okandi the funeral policy. Bali zintu zingabo zimedi wa eneo wabali. Kuna masewela mpira, azisewela so mpira. Ndi mtima onse. You can even see game ya Kitiba United. Our match another Sidonia 50,000 watts.
Yabade.
Me being the GS, now you're not in the Jinjang, the Wabadan Wambi. Game we, if they play our two so castle man of the match, if they so castle, I mean, they are winners. So now they can't just
walk. What do you got 50,000 coins? Munajita?
Na, very gas of 50,000. Umu Pasa, you need to be so Yamadai. On top of that, I gave another 150,000 to Wine Madai. Then I gave another 50,000 kwa vote mwenza. At least the little that is there. Let's share it again. Nengani ebu ndione na odi wandra zibu ndi kukamba. Unena kuti kufuna disinke welfare ya nyamada atu. Kudi mpira au, unene tu kupita, wandra zikaribi mpita.
Kudi, Fadmi, sabara imoji mwuri office. Kadi CEO wa wandra zibu.
Yes.
Mwaiwe sabu urani office ya.
Yeah. In the central office in Sina Densi, the office in it's just a question of who it is. Keep the eye on our sweet staff. Office in your senior and my kind of job. So, we can enjoy Amber. But it's only in the meeting of Banga, but I'm meeting and Gabba, and the beginning of the order. It's quite an exciting week. Komaso, the week in Jayo Puzira. Umanso yopuzis. So, teni, ine nkane ya kundi unena kundi. Teni, imbegezele ze kuzabu ino. Kusokoro wa kuzela kwa.
Muna, panga mahandover ina aliwonse ndia. Mena dali murembi, office mene. Kabena kwa mpana iba
chini. Mahandover, I think on that part, nisa chide wambi, sawe mofisi wambi. Komandi zinzodo otomatika, lero singa saposu hada. Zikidiga, kare zinazo. It's a process. De zikidiga.
I know every human being is political by nature. Kuma you look more political for me.
Yeah, wandale, sumfusa. Wandale, andundame, blanda ya munga karaniku mudale. Singagani, because this is so digital. And you know I'm currently with the ruling party, our Congress party, the Jamaican. Omaso, the Lazarus Jawera. Tamina Itapua, and they have raised their daughters.
Oh!
So, Ningani Aibu, Yodi, yeah, Zabino Zilipo, so go.
Chapu.
Oma Wanda is soon full. What did you want that?
Chapu. Ma Satramon Pira won't be in Jugumu. Ujamina Muntari, Mene Bambuan, Ada Karako, Dudido Wool Wanderers. Chama 1992.
Yes.
Mwazi wa matimu yena menyari. Mkuyono tu Wanderers ni mwazi wa matimu amene kusotenga liki nchaka chuko.
Wanderers yudu ndi tsoko.
Ndi kuti Wanderers ite nga liki nchaka chino.
Yeah, Wanderers yudu ndi tsoko. Nafusi lwa koso zana liki. Yudu mkwadi game ya kitipa. Mkwona hudu mwu ina ndi nabu ya kaniso ndi mwazi mwazi. Kudu Wanderers yudu ndi tsoko and Wanderers yudu ndi tsoko.
Baya mpano chukwa ya ndi tsoko.
Sogolo, Rivinalo, Uwina. Uli mtsogolo, kifuamu gaji mtu uwina, ndodo uli mtsogolo. Ndodo uwina mpia, ndodo uli mtsogolo. So Wanderers, ili mtsogolo.
Kulinghani za usewea, amene makontrakt yao, ata. William Tole, alibi kontrakt, Peter Jolobe, alibi kontrakt by end of season, ma free agents. Usewea ina suwa kare, ma free agents, ma free season. Muri ndi chikonzero chokuti anthu ofuna kufunga abe ana amenewa kutasachokotiwa
chikonzero chikhalapo but that's it. Another issue yoti tikambiranenso ndi committee have a way forward from that koma zilipo zingapo zimene zimafuna tiwunikire pammakamaka pa nkhani ya makontrakt because that's quite essential to us komano nkhani yaiku limene ndingatchule padakale pano ndiyonena kuti tikunikira kaye tikambirane tikadyane pa mameeting angapo kuti so tione with the technical community kuti kodi what would be the best way for us kuti tipite maintain makontrakt
kupita chitsogolo a task force adapanga propose mu memorandum of understanding imene anali nayo kuti mwazina zimene akufuna zichitike akufuna kuti asapota zotatsakhale mbali imodzi ya timu yatsopanoyo kumene zapeleka kampani alembetsane amemane akwane 4 million supporters registered supporters padali ma comment osena siyana ndi manga pankhani imene are you also the same view ngati CEO wa wanu
yeah imene ndi nkhani yoti tiyenera tiwunikeso tipensesane bwinobwino it's Wanderers it's a family. So chini yose kimene kumbanga, si kumbanga chini chodi ichichawu yuta tena ichichawu. Kumbanga chini chuja nyumba imoti. So we are the new committee now, I'm the new GS. Kani yegu ndiyodi tika jana sobansi, ni komiti ya atu kachwi. Kumaso nda chama ni atu, tuunigile so kani mene. Kutukodi what is the best way, ndia anza tuosu as my supporters. Siku kutenga my supporters waiga kunja wawana. My supporters zidu leolo bila na uchipu. So masapota zabu ila, they will put my suggestions out on the table. Ifeso diga bila na kikale, ndi mutu umozi, wankani, kuti what is the best way and the best solution, kuti tuwima batu wankani.
Mande jiana, ikutani cha.
Nkani ya ofisi. We have to sit down again. Dan ini nak tuh kemana? Mami tinggal.
So no GS. Untuk pemegang sembilan puluh lima zon untuk kalian dalam. Zewere, Zia, Amba, Bulu, Wino, Wira, Nochi, Sokoro, Gadis, Jim. Zai kita kah? Tapi nak bukan berisik sokoro kemana? Kemana?
No, di jenis jenis yang ni mereka nak ambil. So untuk pemegang sembilan puluh lima. But as I told you that we have to kemana? Gambirane with the current committee, member by the committee, angapo, mainly the finance committee. The only one who didn't want to make a joint in the area is making a decision, even to raise in the Lamas and one. For most of the welfare and the mother, for welfare and the mother in the Lamas. So, don't make also this eager. For most of the woman out of our meeting, I mean, the current out, the couple and the other bazaar.
Don't say that I know some rats. And one rats you can imagine, as somebody can see from Namibuka Kalamatia. Nerusola will daily man figure for a little.
I am other than the Ambi. You know, in the wonders and the woods and the wonders. And the mother said, and my work and the mother. Then the mother of Dama Menin, the Master Singama Woods, and the Yamasura.
Mulipe any specific player many of my mungatuze kuti ndi selection of talent imene mungatuze kuti ano this is something else
inayo anyamatanga Wanderers those are the best players ari ni ma ndikamakha mutu manga muli mu ndima manga madoma Malawi ndi ma players ma Wanderers
is this a political statement
it's not a political statement it's a football statement
favorite coach wa Wanderers uno local Kunja masa pura di mana?
Ini Kunja di Nawa Chelsea. Uno di Nawa Wanderers. Kunja di Nawa Chelsea.
Favorite player of Chelsea.
Chelsea no one of our players.
Are you sure?
One beach.
Muma mwelekezea mumutani. Didi ya dropa di vena pana kalima.
Di wa Kunja Rubino.
Eh, wa Kunja Rubino.
Focus yanga. One beach. Wanderers.
Ugo mangu kunda pamoja.
Ugo siwatu kuma kuno.
Muli ndi chidwe chokuti mwina mutachopa yapa. Siku lina kudzai ndi sampila ati higher level ntiko muno.
Ndisakambe kwambiri this is the beginning of new football in Africa.
Kodi chidzi yankhana program muno kapena mwasanga kusayankha mafunso ena.
Kuyankha ndi kusayankha.
Pili simu kuyankha mafunso
ena. Iya, ndi kuyankha kusayankha.
Pili mukuzungulira ngati randa pamoja.
Kuyankha kusayankha. Mwani mungu ndo anani kutukuru.
Mungadalu, mungu marota hako, kutia ni sampira, te haya liku kani usuro, kani famu.
Alimtu ye, kani yegu njone na kuti Malawi football needs to change. Nde, kwela watu, I think changing kwa hindi kizera zikuzaku ino zambi. If opportunities avails kutukuru, angu ya kutukuru.
Kutukuru ila fila. Pamene tafika kumapetua program hini. Mwani ndu uchenga utani kubere la P4 and 1.
Inedu utenga wangu wa uguru ndone na kuti masupporters za Wanderers ndanya mada atu kumasu Wanderers as a family tie ni tiige mungu wa tsogoro ndiku ipe mpelea Wanderers kuti stepe mine datenga bano isakare stepe yongo tera bano ya kumaikare stepe yopida ba tsogoro chufa ife nkani ya tuya iku ndiku ina magenu tsogoro ndiku ina magabu ndizabu ino zambili Ndipo inu zambi inu suzita kitika kani muzika aso inu aminu ya bilia kunduuza Kundijita aso congratulate, kundu congratulations bwana GS Bazaku inu zimeza kitika
Malawi football, tsogoro ni rotani, Malawi football ase jena
Malawi football, tsogoro li ligo, I think bali zwiri zidaku Zimene tukwe ino ni tikoonze as Malawi football Komanso, I think moso gore, randia president dati wafamu Ndukuta kuono ati Malawi ndi tsogoro labu
Umo ni mene tajezera ndi Fadwick Matemba, mulembi wankulu wa timu ya Mighty Wanderers kuchokera munzinda wa Blantyre. Ine ndi coach player Peter Forte alolalole aganakane wa TTV. Bwanji ndi kupempeni kuti mudzakhale pomwepo sabata mawa pomwe tidzabwerenso ndi program ina yotsatira. Bye bye.
Usayese, ungasi sindeweka.